Egameni likaNkulunkulu uYise nelikaNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. Kulo isonto lesibili lenzilo, isiqubulo seviki esitholakala kwincwadi kaJohani wesithathu umvangeli indima yeshumi nesithupha. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngayo indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Amen. Sizawuthola izwi elingcwele ngokuloba kamvangeli uJohani isahluko sesithathu, siqale kwindima yokuqala sigcine kwindima yeshumi nesikhombisa. Sizawufunda kuso isihumusho sika 2020. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu lilotshelwe thina sonke ngokuthi kwakukhona umuntu owayengumfarisi igama lakhe nguNikodemu engumholi wabaJuda. Lo weza kuJesu ebusuku wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba kekho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. UJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa kabusha ngeke awubone umbuso kaNkulunkulu. UNikodemu wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena yini esibelethweni sikanina ngokwesibili ukuba zalwe na? UJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi langomoya ngeke angene embusweni kaNkulunkulu. Lokho kuzelwe ngokwenyama kuyinyama, nalokho kuzelwe ngumoya kungumoya. Ungamangali ngokuba ngithe kuwe, nimelwe ukuzalwa kabusha. Umoya uvunguza lapho uthanda khona, uyawuzwa umsindo wawo kodwa uwazi lapho uqhamuka khona nalapho uqonde khona. Banjalo ke bonke abazelwe ngumoya. UNikodemu waphendula wathi kuye, lokhu kungenzeka kanjani na? UJesu waphendula wathi kuye, wena ungumfundisi kaIsrayeli kodwa ukwazi lokho na? Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe, sikhulume sikwaziyo, sifakaza ngesikubonileyo kodwa anibimukeli ubufakazi bethu. Uma nginitshelile okomhlaba kanakholwa, pho ningakholwa kanjani uma nginitshena ngokwasezulwini na? Akekho noyedwa owenyukele ezulwini ngaphandle kwaloyo owehla ezulwini, indodana yomuntu. Njengalokhu uMose wayiphakamisa inyoka ehlane, kanjalo nendodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa ukuze yilowo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngayo indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana yakhe ezweni ukuba izokwehlulela izwe kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Amen. Baba, sihlambulukise ngezwi lakho, izwi lakho liyiqiniso njalo. Amen. Makubekini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba naseNkosini yethu uJesu Kristu. Amen. Kuyo yonke lenyanga sizokwenza ivangeli likaJohani size sinqanyulwe umkhosi ngesonto lamasuku. Ivangeli laJohani lehlukile ngokuningi kwamanye amavangeli, ligcwele izithombe, imifanekiso nezimangaliso. Ngakho uma silifunda siqaphele kokunye singakwenzi ngomqondo sobala, ngoba kwesinye isikhathi kusuke kukhomba okufihliwe kukho. Nokho kungasididi kangakho, ngoba kunye okuqondwe ilezi zehlakalo ukuba sikholwe ukuthi uJesu unguKristu indodana kaNkulunkulu, nokuthi sikholwe nguye sibe nokuphila okuphakade. Kukho konke uJesu uyinhliziyo, uye owambula uNkulunkulu ngokupheleleyo. Lezi zithombe nemifanekiso zisisiza nje ukubona ukuthi uJesu ungubani. ukuphila okuphakade kukukholwa ukwazi uJesu yena yedwa uNkulunkulu oqinisileyo amthumileyo. Sinekhorasi elithi wanyonyoba uNikodemu. Nokho asibazi ubuqiniso bokunyonyoba esikwaziyo ukuthi wafika ebusuku. Kuyamangalisa ukuthi uJesu wethu akanasikhathi sokuvala neselantshe nesedina, akashayisi, usebenza uwayawaya, nasemva kwesikhathi umnyango uhlala uvuliwe. Ubaba uyasebenza kuze kube manje, nanike namike ngiyasebenza nangalo isabatha, kusho uJesu. Kukhona yini okudingayo, yana kuye noma yinini, uhlale kulendeni kuze kube manje, anikaceli lutho egameni lami. Celani, niyakuphiwa ukuze intokozo yenu igcwale. UNikodemu uhamba yedwa, asizwa ehambisana nomunye, kepha uma ekhuluma uveza ukuthi ukhulumela iningi, uthi siyazi. Ufika ebusuku uthi siyazi, futhi sesenze nesinqumo ukuthi wena ungohlukileyo, ngoba kakho ongenza izibonakaliso ezingaka uNkulunkulu engenaye. Kukhuluma indoda eyayisigele engumholi wabajuda, ihlala emkhandlwini omkhulu wabajuda. Nakuba uJesu eqala ekhuluma nayo ngqo phakathi nendawo enkulumweni yabo, uJesu usebenzisa ubuningi. Le ndoda ingumfarisi, ibuye ibe umholi wabajuda, ngakho imela abajuda abanqaba kaningana ukukholwa kuJesu. Sikhuluma esikwaziyo, sifakaza ngesikubonileyo, kodwa nibemukele ubufakazi bethu. Uma nginitshenile komhlaba, ningakholwa pho? Ningakholwa kanjani? Uma nginitshenile komhlaba nangakholwa, pho ningakholwa kanjani uma nginitshena ngokwasezulwini na? Wayesemkhosini wePhasika, abaningi bakholwa egameni lakhe lapho bebona izibonakaliso azenzayo. Kepha uJesu akazabethembe ngoba wayebazi ubunjalo babo, ebona nokungaphakathi enhlizweni yabo. Uma ethi siyazi, uzimele yena uqobo uNikodemu, bese futhi emela lamaqembu akholwa isimangaliso asenza eKhana laseGalile. Kuhle ukuma eqinisweni ungahambi neningi, ngoba ukuvumelana kweningi akusho ukuthi liqinisile njalo. Ekugcineni liyakuvuma iningi uma selambulekelwe iqiniso. Amehlo abo esevulekile sekusile, bathi komunye nomunye, inhliziyo yethu kodwa ibingavuthi ngani phakathi kwethu ngesikhathi ekhuluma nathi endleleni ecacisa imibhalo na? Besibanjwe enkunguyini ukuba singamboni. Kuyakhaluka ukuthi ukufika kukaNikodemasi ebusuku ngobumnyama kwayena uqobo wayesebumnyameni, neqembu aliholayo basebumnyameni bekwi-loadshedding. Kuyamangalisa ukuthi ngesonto elizayo sizobe sifunda ngowesifazane waseSamaria obonana noJesu emini kaBhar, kanti lapha sibona lensizwa ibonana noJesu ebumnyameni, futhi isebumnyameni. Asingageqa amagula kungathi siyemuka. Igama elithi Nicodemus lichaza ukuthi victory of the people, unqoba kwabantu, people's victory. Angazi noma liyahlobana yini nokuthi akazimele yena yedwa, kodwa umele abantu, umele mina nawe, umhlaba wonke, isintu sonke esibumnyameni. NoJesu ukuqhakambisile lokhu wena ungumfundisi kaIsrayeli usekhulwini usebuholini uma uJesu eqala ukukhuluma ukhuluma ngokuzalwa wonke umuntu uyazalwa sonke sazalwa kepha lokhu kuzalwa kujobelelwa ngokuthi okusha ukuzalwa kabusha akakho ongawuthanda umbuso kaNkulunkulu iningi lalibuthanela lapho uJesu engakhona ukuzwa ngombuso kaNkulunkulu izixuku zazimlandela ezinye zimhlangabeza ngenxa yokuthanda ukuba sembusweni kaNkulunkulu uma uJesu ethi kukhona abangazongena kuwo kuyamdida uNikodimasi empeleni uJesu uthi sonke isintu abajuda abezizwe uma bengazalwa ngokusha bangeke bavulelwa embusweni kaNkulunkulu uthi ke uJesu kufanele bazalwe ngamanzi nangomoya amanzi ngokaJohane asho izinto eziningi abalulwa kancane kule ngxoxo phakathi kwabo benoNikodemus ikakhulukazi kwindima yesihlanu kepha kwindima yesithathu awabalulwa lapho azabalulwe kwindima yamashumi amabili kuya kwemashumi amabili nesithupha lapho sekukhanyiswa sekukhulunywa ngokuhlanjululwa nangombhabhadiso nobusuku buvele kancane kwindima yesibili ukuthi uNikodimasi wafika ebusuku kwase kugqama kwindima yeshumi nesishagalolunye kuya kweyamashumi amabili nanye buqhathaniswa nokukhanya ukugcizelelwa uJesu okugcizelelwa kakhulu uJesu lapha ukuzalwa kabusha ngomoya kunamanzi isikhathi sikho kepha abazalwane sebephikisane kakhulu ngendaba yamanzi ubuningi bawo amileyo nahambayo wabhabhatiswa kuphi wemfuleni noma endishini noma endlini konke lokho kuwukuchitha isikhathi ukuzalwa ngamanzi nangomoya kufuneka sikuqonde ukuthi kumayelana nokukhona ukuzalwa kabusha ngomoya kusho ukuza ngokukholwa kuJesu ukukholwa ukuzalwa okusha ngoba ngakho siba ngabantwana bakaNkulunkulu uyena osizalayo ubaba wethu asizizali thina akekho umuntu owake wazizala ukuza empaphathisweni akusisho isiqalo esisuka kithi akususwa umuntu avele nje umuntu aqale empaphathisweni athi uya empaphathisweni umuntu angemukele lutho engaluphiwe nguNkulunkulu umoya ongcwele uyena olibizayo alibuthe ngevangeli asimise futhi ekukholweni umoya ongcwele uyena osenza sibe ngabantwana ngokukholwa nguJesu Kristu umbhabhadiso uyisigezo sokuzalwa ngokusha ngamanzi nangomoya ongcwele wow akushiyi ukuthi ngamanzi kuphela amanzi lapho ekhona nomoya ukhona ngamanzi nangomoya ongcwele amanzi phela ewodwa nje awalutho angenze lutho anganamanzi siyawaphuza siwachithe amanzi sigeza ngawo imoto zwethu amanzi sibhuta ngawo kepha amanzi uma esehlanganiswe nezwi kepha izwi likaNkulunkulu elinawo lawo manzi elikuwo amanzi kanye nokukholwa ezini elelekelelwa emanzini sisuke sesizelwe ngokusha inqobo nje isekuzalweni okusha lokho kuzalwa ngokusho kusho ukuzalwa ngomoya uJesu uchaza kanjalo ukuzalwa kwasezulwini ngesikhathi uJesu echaza kwabamnyama kakhulu kuNikodemu wayengumfarisi ephila impilo ecwengekileyo engenasici akaze ebe akaze abulale muntu akaze aphinge ugcina yonke imiyalelo kodwa manje le eyokuzalwa kabusha iyamdida impela imdidi ingqondo. Kaze bahleziphi njoba bexoxa njena kulobu busuku. Kungenzeka ukuba bahlezi phezu komthangala noma bahlezi phezu kwendlu asazi. Kodwa sengathi kunomoya lapha ophephethayo noma ovunguzayo. Ubuso buka Nikodemu sebushintshile uma ezwa lensambatheka engakaze ayizwe ngisho amadala ejuteni uthi uJesu kuye ungamangali ngokuba ngithe nimelwe ukuzalwa ngokusho. Ngokuka Nikodemu ukuzalwa kwakhe kwakungokuhlukile kunokwabezizwe. Yena wayengowa Israyeli engumu Israyeli enesimo sobuntwana nenkazimulo engosivumelwano eyindodana yokutholwa kaNkuluNkulu. Umthetho wethulwa kubo njengo-Israyeli kwabangenisa enkonzweni yethempeli ebagidlabeza ngezethembiso. Okhokho bakhe uNikodemu babe indlunkulu okwanda kakhulu kubo ukuthi uKristu okwanda kakhulu kubo kuyo uKristu okwadabuka kuyo uKristu ngokuzalwa. Ngakho lendlunkulu ibaluleka ngokuthi ngokuka Nikodemu akadingi ukuzalwa ngokusha ngokuthi nje kwayena uKristu uqobo lakhe udabuke kokhokho kulendlunkulu kwacimizimbali kuNikodemu. Lazi labamlandi lelithuba lendoda enalo yokuzwa isifundo seBhayibheli bukhoma. Isifundo seBhayibheli sethulwa ulizwi konke okwavela ngaye. UJesu wenza isibonelo sesibili ukuze kucace bha kuNikodemu. Wenza isibonelo ngokwenzakalayo somoya ovunguzayo lapho uthanda khona. Athi uyawuzwa udumo lwayo kodwa awuwazi lapho uqhamuka khona nalapho uqonde khona. Banjalo ke bonke abazelwe ngumoya. Leli gama umoya lisasho wona umoya. Uma ubuka imvelaphi yaleli gama ngamanzi nangomoya kanye nalo moya ovunguzayo kusasebenza igama elilodwa. Umoya unamandla, awubonakali, awuchazeki, futhi awunawo ukukala ukuhamba kwawo ukuthi uzohamba la. UNikodemu akasakhumbuli nendaba yomprofethi uEzekiel esigodini samathambo omileyo ukuthi kwaprofethwa kuwo umoya wawanika ukuphila amathambo. Phela kwakuyizwi nomoya okwaletha ukuphila. Lokhu kuzalwa kabusha kuyimpica abadala futhi kufanelekile kuyisidingo nimelwe ukuzalwa ngokusha. Akuyi ngokuthi ungubani, akuyi ngokuthi uzalwa ngubani. Okhokho bakho banegama, umelwe ukuzalwa ngokusha. Akuyona inketha bakhona, sonke isintu kumelwe sizalwe kabusha. Ungamangali uma bexakwa wuwe bengakuqondisisi. Bonke abazelwe umoya banjalo, banokudla abakudlayo kwasezulwini. Uma kwabona nje ukuzalwa ngokwenyama kuseyindida emhlabeni wonke, ukuzalwa namanje kuseyindaba zekwayo. Phezu kokuthi sekukhona ubuchwepheshe esesinabo, kodwa ukuzalwa nje kuse indaba zekwayo kangakanani ke okukamoya. Uthi uJesu, hayi Nikodemus, wena uyisibabuli somholi futhi ufundile wagogoda kwezomthetho, pho kwenze njani kuwe? Kwacimizibani, kwabanhlanga zimuka nomoya. Izinto zikamoya awunakuziqonda ungekho kumoya. Inkinga yakho ilapho usenyameni kodwa ufuna ukwazi esikamoya. Uma nehluleka ukuqonda okomhlaba kangakanani okwasezulwini, ungamsola uNikodimu, umele mina nawe. Sonke sisebe umnyameni sidinga ukuzalwa kabusha. Uthe suka uJesu wayeqhubeka futhi ezama ukucacisa le ndaba yokuzalwa kabusha. Wabuyela kwiTestamente elidala kuMose nenyoka ayiphakamisa ehlane. Uthi nendodana iza kuphakanyiswa, imele ukuphakanyiswa ukuze okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Labhoboka ithumba. Ukuzalwa kabusha, ukukholwa kuJesu uNkulunkulu amthumileyo. Ukuzalwa kabusha nokukholwa, nokukholwa kuyinto eyodwa. Ukukholwa kuJesu nokuzalwa kabusha. Umhlaba ukhungethwe ubonakala. Isono sidliwa ngemfoloko endlini kaNkulunkulu. Isono siyanabukeliswa kuye ngokuthi senziwa ngubani. Abantu bangenza ukonakala okufanayo kepha bese bephaka ngokungafani ngoba zimpintshi kunokuhlomula okuthize okutholakalayo. Uma ukholwa ungobusisiweyo, uba isibusiso kwabanye. Ngisho amakholwa uma ukholwa kuJesu Kristu. Sizalwa nguye, singabakhe impela, sifuze yena, sihlala phansi kombuso wakhe, simkhonze, silungile, singenacala, sisindisiwe phakade naphakade, asina kuhlithwa muntu kuye. Asifelwangwa omunye, kepha nguye owasifelayo esiphambanweni, wachitha igazi lakhe elinqabileyo, wahlushwa nangokufa kwakhe engenacala. Sikhululiwe emandleni obumnyama, sihlengiwe ngokukholwa, sihlengiwe ezonweni nasekufeni nasemandleni kaSathane. Bonke abazelwe kabusha bahlengiwe, bonke abakholwa kuJesu basindisiwe. Wayinyamalala uNikodimasi ebumnyameni, asizwa siphetho. Emva kwalokhu simbona esevela ekhuluma ekanye nezitha zikaJesu, kodwa ekhuluma nge-natural justice, ethi kambe umthetho uyakuvuma yini ukuthi umuntu alahle ngecala singakamuzwa, singakezwa ukuthi wenzeni na. Ngosuku lokufa kaJesu wathenga amafutha abiza kakhulu ukuba agcobe uJesu. Wasizana noJosefa waseArimathiya bangcwaba uJesu. Kungemva kokufa kukaJesu, lapho aphumela khona obala waphuma ebumnyameni, kwagcwaliseka izwi uJesu alishoyo elithi, mina ke nqa uma ngiphakanyiswa emhlabeni ngiyakubadonsela kimi bonke abantu. Kholwa nguJesu uyinkosi nomsindisi wakho. Zinikele ekwethembeni emseni wakhe osindisayo. Udumo lube kuye, yena owayekhona uyakuba khona njalo kuze kube phakade. Amen. Thobela inhliziyo yakho kuNkulunkulu, wamukele isibusiso. Inkosi ayikubusisi kulondoloze. Inkosi ayikhanyise ubuso bayo phezu kwakhe benomusa kuwe. Inkosi kayiphakamise ubuso bayo phezu kwakhe kuphe ukuthula. Egameni likaNkulunkulu Yise, nelikaNdodana, nelikaMoya Ongcwele. Amen.